kumwambaje kubijanye n'iri bwirizwa rigenga amatoro ryaraye ritowe reka ndababwire ico ndabyiyumvira ko burya iyo byonyine si bituma amatoro abameza wogyandi kugushaka ibishoboka byose na gace gatoyi kugira amatoro agende neza kugira amatoro agende neza ubanza kuraba ibihari kwategurirwamo ukarauti ubwayo matoro ariko ategurwa mu muco ariko ategurwa mu mahoro n'umutekano nta terabwo bari hari nta bantu bariko barapfa nta bantu bariko barangazwa nta bariko barapfungwa nta bariko baratotezwa nta bariko baraturubikwa je biratuma amatora agenda neza cyakabiri hari ibyo by'amabwirizwa n'amategeko agenga amatora mu mabwirizwa mu bigenga amatora mu bijyanye n'amategeko n'amabwirizwa ubwa mbere aha mu Burundi hari amasezerano y'Arusha kuko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi 98% n'amasezerano y'Arusha iryo naryo ricari byara yandi mabwirizwa agenga ayo matora avugwa cyane cyane dufate nk'ibwirizwa rigenga amatora code electorale ni muri ko muravuga ibwirizwa rigenga imigambwe ibwirizwa rigenga ya sentare igihe kutoziremeza byabaye muri amatora cyane cyane ko ku mukuru w'igihugu abashinga amateka n'abakenguza amateka nibwirizwa rishiraho ugwi uzotegura ayo matora hagacaba n'iyindi migwi mito mito jo mu ntara no mu makomine hariho amategeko ya president bita decret ashiraho bimwe bimwe muri ibyo biranga amatora hariho nayandi mategeko kwa amategeko samabwirizwa agace kanyuma kugira amatora bavuye ko ari meza ni ingene ibivuye muri ayo matora bishikirizwa kuko no hama hari ubusuma hama hari kutagushikirizwa ibitari byo bagashikiriza abatsinze ngo no batsinze atari bo batsinze ibi rero bijyanye n'ibi byo muri itegeko rizogenga amatora y'umwaka 2025 y'umwaka 2027 byateguwe nabi cyane byateguriwe mu rufuri harimo icyo nokwita amayeri ikinyoma ububeshi abanyamigambwe benshi twabajije batubwiye yuko bagiye bumva riri mu nama nshinga amateka batazi byari byo icya kabiri barishyizemo amananizi atari make hajewe sino kwigandaja kuri yose ariko amananiza ya mbere n'amananiza bashize ku banyagihugu bababuza kuzitoza kandi hari n'abazoca bagirisha ko ntibanatore ngubu gufata umuje nama wa 19 nahembwa ugaje kuvuga ngo gira yitoze kugira batogwe $200,000 ugaca ufata umushinga amateka umukenguzo amateka $2,000,000 ugaca ufata umukuru $100,000,000 uravye ubukene buri muri iki gihugu cy'u Burundi nk'ivyo ukabitegura ukabishyira mu nama nshinga amateka no mu nama nkenguzo amateka ugaca usaba utegeka iyo nama nshinga amateka n'inkenguzo amateka gutora ibintu mwene ibyo bizotuma abanyagihugu badebukirwa muri ibi bintu by'amatora birababaje icyo kintu kirababaje kabenshi bazitoza niyo migambwe sinumva igituma igumi hoze ibyemera ibona ko ibura amananiza ibintu bidashoboka ibyo ntibishoboka rero umuntu wadafise amahera rero ntazotogwa atazotogwa rero gutora diyotora yoza gutora kubega kandi no badashobora kwitoza kubera amananiza bashizemo ikindi cya kabiri ni impapuro ngo zerekana ko ari umugambi wa kurundi bwa mbere wowe matugo kuza kwitoza sumitse imigambi gusa yitoza n'abantu ku giti cyabo baritoza ibyo birafise ikintu kinyegeje inyuma no kugira bati ya migambwe yasambagurika harabata zoronka izo mpapuro umva ni kumenya ko no gukumira abantu kije ntibyari bikenewe sinumva ingena bashinga amateka baba muri iki gihugu cy'u Burundi bashobora gutora ingingo mwene izo zihotora abanyagihugu zibuza abantu kwitoza zintamba bibwira abantu bitoza kubona rero iryo bwirizwa cette loi yateguriwe mu rufuri ikabandanya mu rufuri abantu kugira bayimenye bamenye ibirimwo kikaba ikibazo kandi hari ibintu byinshi byahindutse mu ntwaro ngene abantu bazotora ngene bazitoza amasirconscribe iki byarahindutse intara zarahindutse amakomine yarahindutse amazone yarahindutse ibyo byose biri kubikorerwa mu rufuri kugira abantu ntibamenye bagome bajuragirika bazokubaza ngo nimwe byake bazabasanga bararengiwe bitanzwe.